Namuhla ngizokhuluma ngesakhiwo sempi yomdabu, impi yomdabu isethunjini. Ngizokhuluma ngesakhiwo. Uma ufuna incwadi la ngihluze khona noma ngingasho ukuthi ngesiNgisi summary, sengiyenzile summary, ngiyenze ngesahluko, isahluko ngesahluko. Ungabheka lapho ku description. Namuhla ngizokhuluma nje ngesakhiwo. Isakhiwo impi yomdabu isethunjini. Incwadi yesiZulu abayifunda ebangeni lesi-12. Uma ngicabanga kusebangeni lesi-12 impi yomdabu isethunjini, bayifunda ebangeni lesi-12. Isakhiwo. Isakhiwo senoveli siwukubumbeka kwendaba ukusuka ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Kubhekwa izingxenye ezintathu ezikhipha umbhalo ophelele. Lezi zingxenye kube isethulo, leso isingeniso, umzimba kanye nesiphetho. Kufanele sizibuze ukuthi indaba yethu yethulwa kanjani isingeniso, iqhubeka kanjani umzimba, bese iphetha kanjani isiphetho. Bengisengintshela nje uma ungazi ukuthi yini isakhiwo, bengisengichazela ukuthi isakhiwo yini uma ungazi. Uma kanye ngichaza ukuthi isakhiwo yini, ngoba la into engibhekene nayo ukuchaza isakhiwo sempi yomdabu isethunjini. Angeke ngichaze ukuthi sibhalwa kanjani. Manje ngizoqala ke isethulo, leso okuyisingeniso. Esethulweni yilapho sethulelwa khona umlingiswa osemqoka noma omkhulu, isusu sodweshu kanye nendawo lapho indaba kungenzeka igxile khona. Lolu deshu olutholakala esingenisweni yilo oludala uheho okwenza ofundayo anamathele encwadini njengemnomfi, ngoba efisa ukuthola ukuthi kuyogcinaphi futhi kanjani. Esethulweni sale noveli impi yomdabu isethunjini, umbhali usethulela umlingiswa omkhulu osemqoka okungumba ubafana ngubani. Isisu sodweshu sidalwa ucele osuka empaphala uzocela umshana wakhe ubafana ngubani ukuba athathe izingane ezikadadewabo ulinani okunguhlanganisani kanye nozithelini. Ubafana ushaya phansi ngonyawo, akasumukeli isicelo sikacele. Uzibona ephila impilo ehlukile kunaleyo ephilwa emakhaya empaphala. Lokhu kudala ukuthi yena uzibona efundile futhi ephila impilo yesimanje nephucuzekile. Lesi senzo sidala uheho kumfundi wenoveli. Ugcina esefuna ukwazi ukuthi yini ezolandela. Kuba khona nelukunukulu lokufuna ukwazi ukuthi lezi zingane eziqhantshwa ngumalume wazo zizogcina zenzenjani. Ngokwendawo, umbhali wethula indaba yakhe ngokusebenzisa indawo yaseThekwini eMlazi emzini kabafana, okuyindawo yasedolobheni. Lokhu kukhombisa ukuthi indaba izogxila eThekwini. Indaba izogxila eThekwini. Umzimba, uma ubhala isakhiwo, umzimba yiwo-ke oba mude kakhulu. Umzimba ukubhebhetheka kodweshu. Lesi sigaba lapho udweshu luqale esethulweni selukhulu. Le nkinga esiyithola esethulweni esingenisweni siyaqala siyayisabalala. Umlingiswa osemqoko uzama imizamo yokubhekana nale nkinga. Emva kokuqaba kukabafana ukuthatha izingane zikalinono, ucele ubuyela emuva empaphala ngenduku yombangandlala. Ngesikhathi esindleleni ebheke ekhaya esuka eMlazi, ubona uzithelile elwa nokhanjana. Uzithelile uyintombazane kanti ukhanjana ungumfana. Konke lokhu kwenzeka lapha ekwaluseni. Upopi unqaba nobafana ngoba engafuni ukumtshela ukuthi umalume wakhe ucele ebezothini. Ubafana uzithelela ngokuthi ubengafuni ukuba nomalume wakhe. Ubona upopi egcoka izingubo ezithe emzimbeni ezokucova-cova. Upopi naye ushaya phansi ngonyawo ngokuthi akazifuni izingane ezasemakhaya la emzini wakhe. Upopi uxabana nomyeni wakhe ubafana ngokuthi ubani okumele alekelele izingane ngomsebenzi wesikolo. Okukhalisa upopi kakhulu ukuthi umyeni wakhe akanaso isikhathi asichitha nezingane zakhe. Ayisaphathwa eyomndeni wakhe. Isikhathi esiningi usichitha nabangani bakhe. Upopi akaboni ngaso linye nomathiloni Ngadi ngoba yena ebona isenzo sikapopi sokungamukeli izingane zikalino singafanelekile. Ubafana kuvela ubuze bakhe okungubekela phansi abantu abamnyama. Lokhu kwenzeka ngesikhathi exoxa noBen Martin ofuna ukuyolekelela amasonto abantu abamnyama emalokishini. Emalokishini afane njengomlazi kwaMashu, Lamontville kanye neChestersville. Ubafana akathandi ukubizwa ngegama lesiZulu likaMbhabhadisi. Uqhoshela uBen ukuthi yena usonta esilungwini izingane zakhe zifunda esikolweni zabelungu. UMaxakushi ulekelela ukuhlanzeni indlu yakwaNgubani emlazi esegcina esekulekelela nezingane zikabafana noPopi ukwenza umsebenzi wesikolo. Uma isimo siya ngokushuba emzini kabafana, uya kudokotela uMdlalusi. Udokotela uyamtshela ubafana ukuthi baziphakamisa kakhulu. Ubafana uthola ucingo oluvela esikoleni lumbikela ngokuthi uyiteenager usetshontshe imoto kaMiss Hawkins. Imoto uyithatha uya enlindelani eResovia Hills kanye naseLalusha. Kuphinde kuvele ukuthi uyiteenager ubenza ubuqili uma ephosa imali kaMaxakushi. Uphosa imali engaphelele enye eyayikhwabanisa. UPopi uxabana nobafana ngemuva kokuzwa ukuthi uMaxakushi ubikela yena ukuthi uyiteenager ebekhwabanisa imali yakhe. Lokhu kuholela ukutheni ubafana ahambe ethi ushaywa ngumoya kanti uzobuya uPopi esexoshe uMaxakushi. Uyiteenager uyenqa ulibhekisa empaphala. Bayamamukela bamhlabela imbuzi bamfaka isiphandla uthola negama elisha likavikizitha. UPopi uxabana nohlanganisana ngenkathi eshayela ucingo efuna ukumtshela ukuthi indodana yabo ikuphi. Ugcina esemnikeza ithuba lokumlalela. Uthola lezi zindaba ezimthusayo zokuthi indodana yakhe ibekele la empaphala. Ekubuyeni ekhaya kukavikizitha, bayaqala manje nabo uPopi baba nothando labantwana babo. Izinkinga ziqala phansi uma uPopi efuna ukuyokwenza izinqu ze-PhD zobudokotela, PhD leyo. Uhlanganisani kanye nozithelile, badla umhlanganiso kwezokugijima, bashiya izingane zasemadolobheni okukhona kuzo no-Itinesia. Izingane zikalinono zifikela kwaPopi ukuzomela iNingizimu Afrika emqhudelwaneni wokugijima. UPopi ufikelwa usathane wokubulala lezi zingane. Uhlukuleka zindlulela eGoli nakhona futhi ziyanqoba. Uzithelile uthola umfundazwe wokufunda eYunivesi yaseMelika. Ukuxabana kuqala phansi emva kokuba uPopi nobafana bangasayi kwadokotela Mdlalusi. UPopi uthengela ingane imoto engavumelenanga nobafana. Ubafana uyaphuma emzini wabo oselalusha uyohlala emzini wabo osemlazi. Lo ababehlala kuwo phambilini ngoba ungakadayiseki. Emsebenzini ubafana inkampani yakhe ithengwa inkampani yasephesheya i-Eagle American Amalgamant. Lolu shintsho luza nezinguquko zokuthi kuhlolwe ukuthi abasebenzi banamakhono afanele yini kule misebenzi abayenzayo. Ubafana naye wahlolwa uTerry Lewis, ufunyanwa ukuthi akanawo amakhono adingekayo. UTerry Lewis uba emnikeza incwadi yokuthi azifunde ukuze athuthukise ulwazi analo, ube esemnqumela ukuthi abe eseziqedile ezinsukwini ezintathu. UPoppy uzama ukudala uxolo ngokuthi avakashele ubafana emsebenzini ukuba azomncenga abuyele ekhaya, kepha akwenzekanga lokho. Kunalokho ubafana uvele wamshiya ehhovisini ngoba uPoppy abesemthethisa. UPoppy ugcina ehamba nezincwadi ebezifundwa ngubafana ngenhloso yokuthi amlandele azozilanda. Ubafana akazimiselanga ukuzilanda, ukhetha ukuthenga ezinye kodwa amagama akasawakhumbuli. Kugcina kuphela isikhathi engazifundanga izincwadi. Uya emsebenzini eyobika inkinga yakhe. Emsebenzini bazwelana naye, bazama nokumsiza kodwa ukhetha ukuyeka umsebenzi. Isixakaxaka. Lesi isigaba lapho inkinga ezibhekene nomlingiswa osemqoka omkhulu zikhula zixazululeka, uzithola ebisha kakhulu kunakuqala. Kudayiseka umuzi emlazi, imali adayise ngayo umuzi uthenga imoto kunokusho iLexus, le mali uyibhubhudla ngotshwala uselala avuke ngabo. Ulubhekisa eNewcastle. Lapho eNewcastle waziwa ngoJoni ezishaya inkinsela, uhamba ngemoto kanokusho iLexus kodwa engenayo indawo yokuhlala ngoba edayisa umuzi. Ngenxa yokugcwila kakhulu ezinkabeni zikaFaro, uDamani ehlaselwa ukugula. Lapho eNewcastle uthola umasikhalisani wakhe ongumhlengikazi uMamthunzi. UPriska nesoka lakhe unkebelele bathatha imoto kuba kabafana baya ngayo ebhayisikopo. Imoto uyagigcilaka iyaphela indaba yayo. Ubafana usala angasane lutho. Umfo wabo kaPriska umgwazini ohlala eGoli uyalela uJoni ozishaya inkintela ukuba asule icala uma engafuni ukubona ukuthila. Ubalekela ukumngani wakhe emanzintonti uGetro Masuku Msibi ukuya lapho athole akwazana nodadewabo uGetho okungu-Elise umhlolithwasa ohlala kwaMashu. Ubafana simthola esehlala kwaMashu nethwasa uMamsibi. Ukuhlala kwakhe ukuhle laphaya kwamhlolithwasa. Uthunywa okwengane, uwasha izimpahla zangaphansi, aphehliswe ubulawu, abuye ashayele ithwasa imhlombe uma selivukwe yidlozi. Ekuhlaleni kwakhe simthola ahlelwa esinye isigameko, futhi simthola alimaza imoto kamakhelwane kaMamsibi uSibeko. Lokhu kumdalela amazinyo abushelelezi ngoba umfana wakwaSibeko wayesho ukumqeda kodwa ukhuzwa uyise. Ubafana ulalela umculo ovela kuma-CD ayo nomlayezo amfikisela umunyi uSizi. Usecabanga zonke izinsizi zakhe uzokuthi imoto kaMamsibi isishayise i-Mercedes kamakhelwane ngenxa yephutha lakhe. Namanje akazi ukuthi alilungise kanjani leli phutha. Ucabanga ukuthi izikweletu anazo uzozikhokha ngani esokukhanda iLexus, imali yokukhokhela i-Mercedes kamakhelwane. UMamsibi uqhashela ubafana imoto, uyamtshela ukuthi unesinyama kahle kuhle abuyele ekhaya empaphala ukuyolungisa izinto zakhe. Uthatha imoto leyo undlula ngakwakhe elalusha, ubona umkakhe ihamba nehawunqa lensizwa. Kwahlwa emini kubafana, waqonda olwandle ngoba ecabanga ukuyoqeda ngempilo yakhe. Kulowo mnyama kuqhamuka umdabu wasendiya umcela ugwayi, waxoxa ngendaba yokuzibulala ukuthi ayilungile. Owenza njalo uya esihogweni. Uvuthondaba lwenoveli kuvamise ukuba kube isigameko esikhulu lapho kuphenduleka khona imibuzo yonke sizibuza yona. Abanye ababhali bavamise ukuyiphetha kulona uvuthondaba. Ungubani ugcina aphindela empaphala, wemukelwa ngezandla ezimhlophe umalume wakhe ucele ube nonkosikazi wakhe umakhumane. Kuthi kusenjalo kutheleke uhlanganisane novikizitha befika nomamthimkhulu. Bobabili bavuma amaphutha, bayaxolisa ukuhlanganisana nozithelili, benzelwa indli elikhulu. Kwabulawa izintondolo ezimbili, ucele wabathela ngenyonga. Izinkinga zikangubani ziyaxazululeka. Isiphetho. Kulesi sigaba umbhali usuke esesonga indaba yakhe. Isimo sisuke sesibuyela kwesejwayelekile. Kungenzeka ukuba isimo singaphethi ngendlela ebesiyilindele. Kule noveli umbhali uyiphethe ngepholavuthondaba. Indaba bayiphethe kanjalo ke. Ndingayisho ipholavuthondaba, le noveli inalo pholavuthondaba. Lapho umbhali esitshela ukuthi umndeni wakhe wonke wakwangubani usuhlala empaphala, umamthimkhulu utholelwa umsebenzi wokufundisa eyunivesithi yakwaZulu ubafana, uqhubeka nezimfundo zokuphatha amapulazi ngoba uselekelela uhlanganisani epulazini. Uzithelile uqhubeka nomkhankaso wakhe, ungenela umkhetho lwerijini abalula ukuthi abomdabu kabanakudla ivoti, kodwa sebekhathele indlala bentula imisebenzi izindawo zokuhlala ngoba nje bachilizelwa eceleni kwezombangazwe, kwezomfundo nakwezomnotho. Uzithelile ufuna imihlaba iphendula amapulazi ekukhiqiza ukudla ukuze ikati lingalali eziko. Umzabalazo wawusembodweni nesesiswini ngokusho kwakhe. Manje indaba sengichazile, impi yomdabu isethunjini. Yiyo yonke lena indaba ngichazile, impi yomdabu isethunjini. Chaze yonke into, isakhiwo. Chaze isakhiwo njengoba bengisho ukuthi ngizochaza isakhiwo, ngisichaze sonke manje. Uma ufuna isamari yencwadi, ungayibheka lapha ku-description la ngichaze khona isahluko nesahluko. Ungakhohlwa ukusubscribe, nokulike i-video, nokushare i-video.